ayaamiyo gaabatanaysaa jir hadduysay wacadkii ulmalaystii kuye gaabsaday warakayge anigunku gabin baad ur laga hayaamiyo